बाबा इलोट वाच लोटशाजी yakala ngisekungumongameli ngenhlanhla ngayazi ukuthi yaqala kanjani yaqalwa abantu ababefuna ukwenza ibhizinisi basebethi kwakunemali kule nhlangano le okuthiwa njile nhlangano kagesi Telkom or Eskom okay kwakunemali engango-5 billion eyayikhona ku-Eskom ihleli laba basebenzayo lapha basebenzi le mali asenze ngayo amabhizinisi basebenzi asiphazamise iindawo lezi eziphehla ugesi ngokuthi siyincisha amalahle bese kuthiwa kufuneka udizeli bayisetha nje kahle base beqala-ke base bethatha le mali benikana-ke bezamabhizinisi ukuthi akube khona inkinga ngamalahle ukuthi aze ashoda akwazi ukuthi wenziwana abalungile ane-pollution yonke le ize ngegama ayideleli nomuntu phansi kube intwala ngewisa kuthiwa yakhona la ithebuli lensizwa kodwa-ke yayisiza kimi nayayiphethe umnyango wezeyimali ithukuthelele nje ukuthi abamtshenanga ukuthi bayisebenzisa le mali because in terms of uhulumeni kufanele ukuthi uma uzosebenzisa imali noma ngabe yakho kodwa fanele ubike la kule department okuthiwa yini treasure okay ya i-treasure angifuni nazi ukuthi bantu ngikhuluma ngayo zambuli icashisa yayithukuthelele lokho nje ukuthi bayisebenzisele imali kupresident benomtshenana That's why I got to know ukuthi kwenzenjani. Ngoba ngase ngiyazi le nto ukuthi kanti yenzeke kanje. Ingakho nje kwathi uma kuqala i-load shedding, ngabiza abafane ngibaziyo abakhaliphile ukuthi bazoyivala bayivala nya. Ngaze nenze i-statement bangeke iphinde bekhona. Yayingasoze iphinde bekhona ngempela. Phakathi kwalaba abanye abayibuyisa. babe enye ingxenye ezazifuna imali ngalowo nkathi khona insizo ngayikhetha njengengibize ngegama ukuthi ngayinikeza iy'ndawo ey'ntathu zikahulumeni ukuthi bheka le ndawo nale nale enye yazo kwakwi-post office kanye nayo lena nje kwakhona nenye benza indawo kwakuthi wi-journalist bab ngizobona ngoba ngixoxela ama-congress indawo la ngixoxela izwe okay ngibonga kakhulu ukuthi namhlanje sinenkomfa ye-province yakwazulu natal yalo mbutho obaluleke kakhulu oyobaluleka njalo nje as long as umuntu esaphila emhlabeni not umuntu labe abayithi umuntu nje lokuthiwa muntu kusathi wakhona ukuphathwa kwamazwe inhlangano yabahlali ibaluleke kakhulu ngoba abahlali uma bengayisukumele bakhomba indlela ukuthi bafuna ukuphathwa kanjani abaphathi beza nama-plan abo bafuna ukuwaphatha noma ngayiphi indlela abahlali okufanele ukuthi ngokomthetho babe ne-influence enkulu ekutheni izwe liphathwa kanjani ngenkathi inhlangano yethu idonsa nzima kulesi khathi esidlule kithina abanye esicabanga ukuthi siyazi ukuthi yaba khona lana lenhlangano lokubhlungu kakhulu futhi bekudabukisa kuyajabulisa ukuthi namhlanje sizoqoqila ukuthi sihlangane sibe khona sibalwe nathi kwabaningi abanezwi ekubusweni kwezwe lakithi iSouth Africa. Abanye abantu noma iyinhlangano ngesinye isikhathi zinama-policies ahlukene ngoba basuke benzela ukuthi kuphumelele imibono yeyinhlangano zabo. Inhlangano ngesinye isikhathi zinembono ehlukahlukene. Kodwa isandu ikhonela ukuthi ibe nombono wokuthi wonke umuntu oseSouth Africa uyalithola ilungelo lakhe nezwe liphathwa ngendlela efanele nebahloniphayo abantu